Gashimu Udarana kundesh peyei Mareshakeh Fleshakeh Kahas vachema Gashimu Arona kodesh beyeima Eshakei leshake Kas vachema Veyam chom Azbivim O yesam kachoyimo Veyato tashkiyach O sam lerachamo Ayin noisim lechalash shamayim lev shofchim nechak hamayim rapam pam piraram ta ta tiraram ya pa pa piraram ya ta ra riraram ve ya to ti Ma mina shamayim
Da 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 da
Is a shell.